harder to make my life better. Did you shuma uroba? Omo shuma nisa keti. Nikolinge zabona zwa muzika. Uri zanga zwidinga zwa vhaṅwe.